Mommy, 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 me. Dai bila phone mama. Na pesa wanji konde ineyo. I'm sad and mama. Oyo ndiye ndisunga na nae. Koma mama inuyo hi. Muzi ndi pemperera siku ndi siku. Yeah, yeah. Mama inuyo hi. Muzi ndi pemperera siku ndi siku. Yeah. Baby ndi chani we. Single.